like a Wakanda. That's okay. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. Never sign. Sitaba, snamama, snatata. Kodwa sinendethi impilele nje basathethe basikhangele sakuphamba kwendlilini ekhaya before the lockdown uswele kumkhulu waba ngendlela esnacks ngokuba sikule fili naye ngezolo kanti akazovuka kwakusa qoko xa sincokola siba nento ethi ngathi uzawungena egidi kunjanje ubuxa singabhukha mnandi simane sisithi usenziwe ukufa.